biko jigodo no Mathias Ezeaku ihe omo na defend n'okwu na nkwupụta eziokwu akwụ ọtọ lezeus kwupụtara egbe ọtọ ihe mmadụ ji aka ya mee onwe ya ihe nna ji aka ya mee nwe ya naanị na ọ hapụrụ ụzọ eziokwu bụ ụka so we igwe ọgwụ hapụrụ omenala ihe Mathias Ezeaku pụta na defend. Watch the video first.
Amaram ka ihe si wee si onye ji aka ya ugbu onwe ya rest in peace. O nwee ihe nweta elu nna agba m anya mmiri na edis anson guy kịta ihe abụla ịkọ ife ihe abụrụ ọtọma njere o mee n'Enugwu Ezike Nsukka. Onye a bụ nwata katara ụfụ nweta visa ọ dịka ọfọli ede iji obodo oyibo mpịasị ya bịa ka akpọli ya ka eje 45 ya ya ka aka ya arụ ka o jebe obodo ndị ọcha. Ị na-ege ntị? Ọkwa ndị si na fa ap na fa chọrọ tradishọn ndị white men na achọ ka fa alụọ fọlụ ka fa jee n'obodo white men ndị abandon tradishọn ndị ọcha jizi tradishọn nke fa gbuo nwa fa ka e ga-esi bido kwọba nwaanyị ukwu wa akpọlụ dis boy luo na nke native doctor na-agwọlụfụ ọgwụ nke dibịa na-agwọlụfụ ọgwụ dibịa iko obi nye nwa mmadụ naanị for hour and na ị na 45 ya onye awa ka esi mee gị ya unu achọrọ tradishọn ndị ọcha unu achọrọ white man unu ewelụzie tradishọn nke unu gbuzie nwa unu ka ọ wee jee n'obodo white man jee kpata ego ọ bụrụ na ị chọrọ iju ekwensu iju ọrụ ya niile iju white man iju ife ya niile iju ife gbasara white man emetụla fon white man aka eyina akwa white man kwa emetụla kọmputa white man aka aba na plen white man kwa welụ ụkwụ na agala onwe ya.
Eziokwu na-akwụ ọtọ lezie ihe Mathias Ezeaku pụtara na-ekwu.
Ya lozeris nwanne m natawa n'ikwukataziri okwu a ka nwa afọ igbo nọkọtazi egbeazi spiki natawa ka nyere gị aka na mbụ ọ ife a ka anyị na-akụzi just like ihe gwa nwanne nwoke na reality hit ege ma na anything religion bụ scam mana ebe nchọrọ ịnọ gbaziri goro nyere gị aka bụ isi na iji omenala anyị wee na-egbu onwe anyị wee jụ nke ndị ọcha nwee sị ka nyere gị aka my brother ndị nwa nabata unu nwa bụ ndị nabatara nke ọcha ọ ndị nwa nabata nke ọcha bụ Christianity my brother ma kwuo na-ejigo Christianity agbụ ebe nwanne anyị nwoke na-eme ekpere bụ CB Joshua ndị mmadụ jere ikpere nke ndị ọcha ahụ bụ Jesus na Christianity hotel collapse gbuo 200 and something people ebe nwanne anyị nwoke Mbaka na-eme ekpere ọsọ ọtarụ na adoration azọgbuo mmadụ 14 ọ Jesus ha jere ikpere once m na-eje adoration one certain time n'Enugwu e nwere one boy nwere nweta visa wee were visa ya with international passport ya na-eje ka a gozie ya na adoration ndị ori wee jide ha na 90 mile rob ọ narị ama paspọtụ na ihe niile agbagbuchegodo abụọ ide abịa nọ na-azọ paspọtụ ya ịghọtago one certain time bụ ndị jere adoration na-ana abakeleke sisi oeti nwere accident almost for something people nwụrụ nwanne anyị nwoke nke na-eme ekpere n'uke kpee ebube mmụọ nsọ ọsọ ọtakwara ebe ọ na-eme ekpere azọgbuo mmadụ almost 18 or 17 people nke mee na asaba gịnị nwa chọọchị na asaba mere last year chọọchị collapse tigbuo no less than mmadụ 50 ebe nwanne anyị nwoke rụrụ ndị baa ya n'ụka na ọzọ obodo ndị ọgbọ egbe bịara ebe a gbọgbuo mmadụ one gbagbugbuo ma papịa ebe ụmụnne anyị nọ wee na-akpọku Jizọs chi ndị ọcha n'ugwu Hausa na ọwọ chọọchị a bịara ebe a gbọgbuchi ihe niile na Yoruba na ọwọ chọọchị gbagbu ihe niile n'ebe ahụ nwanne m nwoke onye ugbe na-ajima na-eme fastin wee nwụọ n'elu fastin kọzibian ọfis bụ lọf dem sef chariti fandeshon ifu ndị eji aha Jizọs kwuo na Jizọs ga-agwọ ha ọya so na ndị a na-ekpere Jizọs kakwa na-anwụ n'ụzọ okpukpere Jizọs karịa religion ọbụla mana ihe anyị na-akụzi bụ reality of life so this wee bịakwubi ya odize ka ọ na ndị na-ekpere Jizọs ada anwụ why practice na Jizọs gwa afa
ọ ga-emara ihe ị na-akọ na-anọ n'ụlọ ụka ụlọ ụka daa mmadụ na-eje crusade ezu oyi oyi ọ ihe that's just normal accident which can happen anywhere, when it can happen anywhere.
Biko, can car bring him mutadero no? Kuro kumwa nke mmadu mere ihe.